you ntate eh o tla botho ke jola le wena jwa letse eh ka fielo la papa tswa ka fielo la
mi boza we ya musukana namhlanje umntwana mama izohlarana nawe ke yamifuna kumibhadala ngithi yamugqwalisela we boy ngizohlara la sharp
bathu Isaac wena hey hiyo thabiso nna letsa masenko na hlanketse tse batao a tlo ntonela mahlo ka re ke mapona volume 3